Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kigani gihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo cy'imigani igice cya 16 umurongo wa 20. Imigani 16 umurongo wa 20 hanse ngo ushira umutima ku ijambo azobona ivyiza. Kandi uwizigira uhoraho abahiriwe. Bakunzi nyemera ndakwari ijambo ni washira umutima ku ijambo urabona ivyiza. Shira umutima ku ijambo niko bire yatubariye. Ibi nivyo bice gutera kwizigira uhoraho cyangwa nivyo vyerekana ko wizigiye uhoraho. Ibi rero biravuga ngo urahiriwe. Guhigwa nuvuga ngo ico ukora ko cyose kigenda neza. Umuntu ahiriwe n'umuntu vyose bimeze neza. N'umuntu nigiye bidakunze abazi ko biza gukunda. Urahiriwe niko ijambo ryavuze. Ushira umutima ku ijambo azobona ivyiza. Uragomba kubona ivyiza. Shira umutima ku ijambo. Hari abantu benshi bavuga ngo aho narisomeye kuva ndi umwana ntaco bimaze reka ndakubarire niko ryavuze. Ibi narabigerageje maze imyaka myinshi nabatijwe mu 77 mu Itanganyika. Nasomye ijambo nakuze mbona abavyeyi basoma ijambo nakuze mbona abandi bankuriye basoma ijambo nakuriye mu ishengero basoma ijambo narasomye ijambo muri Sunday school barampa gusoma ijambo no mu isengero narasomye ijambo kandi naryigishije n'abandi rirazana ivyiza. Ivyo rero bigutera kwizigira uhoraho ukabona amahigwe ukaba uhiriwe. Ibi ni byo uhoraho yabariye Yosua amaze gupfushwa aramurongoye yihebuye yibaza inge nazo bishobora igihangange nka Mose cakoreshejwe ibihambaye amaze kugenda. Uhoraho aza kumuremesha mu gitabo cya Yosua igice cya mbere umurongo wa 6 gushika ku murongo w'9. Yosua igice cya mbere umurongo wa 6 gushika ku murongo w'9 yanditse ngo shikama ushira amanga kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokiba. Mugabo shikama ushira amanga cyane kugira ngo witondere ibyo byagezwe byose bivuga ubishitse ibyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzi utambamira iburyo canke ibumoso kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uzoja hose. Ugire kuboko kwiza nuvuga ngo ikintu ukoze cyose kagenda aho uzoja hose. Uri muri Afrika, uri Buraya, uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri muri Oseani, aho uri ku mugabane w'isi wose mu butu ahantu hakenye cyangwa hatunze ngira ibanga ry'amahigwe ryo gutunganirwa. Ho uzi ugira ukuboko kwiza uzoja hose umurongo aho uja hose umurongo w'8 ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzo bikure mu kanwa kawe ariko uze wame ubirimbura ku murango no mu ijoro uvyiyumvira ko umedita ubigarukana ubimemoriza ufata ku mutwe imirongo yaguhezage canke wumva yogufasha ngo ku murango no mu ijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo byose niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahigwe. Ewe mukundwa uribaza umuntu akwiye ngo aho ushaka hose uzohashika icyo ushaka gushika ko cyose uzogishika bigende neza ngo uru rufunguzo. Ariko biragusaba gushikama kuko hari aho uca ugomba gukurikira amajambo y'abantu ukareka ijambo ry'Imana. Ugomba gukurikira ibyo abantu bagenderamo n'ibigezweho. Uyu munsi hari inyigisho nyinshi zikwega abantu ibubafu n'iburyo. Mundira ndakwiye ngo ushikame icyo Imana yavuze ukigumeko ucatura uciyibutsa ukibarira abandi. Imana ntibesha uramba yoti jeho nagerageje shikama ntuhagarike. Ntiyakwere ngo ubigire ukwezi kumwe, ntiyakwere ngo ubigire umwaka umwe, ntiyakwere ngo ugire imyaka 10. Yosefu yamaze imyaka 13 ageragezwa ariko yamaze imyaka 80 aguwe neza. Mu byahishe mu Baheburayo haravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryaramugeza harigeri kugeza kugira ngo ushikame yagumye kw'ijambo muri prison yagumye kw'ijambo bamubeshera yagumye kw'ijambo bamuta mukino bwo yagumye kw'ijambo guma kw'ijambo uzobona ivyiza uzoba amahigwe imana iguhezagire ufate umwanya ugire discipline yo gusoma ijambo mbere y'ukuja mu bikorwa uvyutse mu gatondo canke mbere yo kuryama canke ku murango aho ari ku munsi ntukarenge udasomye ijambo utarimbuye ku ijambo udafashe ku mutwe ijambo imana iguhezagire uryature ribe mu kanwa kawe ribe mu mutima wawe ribe mu vyumviro vyawe aho uri hose uragahezagirwe n'abawe aho uri hose urakoze kudutegayomi no gusangiza abandi ijambo ry'Imana.